Turagutakambira se dawe abafise umutima w'ubwiza Thank you.